mu minsi heze mwarumvise yuko amashirahamwe adaharanira ivyiciro vya politike mbere n'umugwi ujejwe agateka kazina muntu ku izina ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU barahora baraza baratangaza ibitigiri vy'abapfuye. Mugabo nk'uko muherutse kuvyumva hariho ibyo bita fosse commune, no kuvuga ibinogo biheruka gutogwa ibugarama mutimbuzi naho bita mu kizuka hahambwemwo abantu benshi cyane babarunda mu gisumanyenzi hamwe baryamanyeko. Abo rero n'abantu baheruka gutogwa batari bazwi muri ayo maraporo amaze iminsi atangwa. Mugaca mwumva rero yuko ejo ni agahengwe kagaruka tugasaba imiryango ko mbere n'ubu yo bitanga umwe wese akagerageza kuraba yuko abantu biwe bagikwiye kugira ngo dutange ibitigiri byo bavyegereje ukuri ku bantu bariko baricwa n'ubu butegetsi bubi. Kuko uko amaraporo abivuga tuzosanga abapfuye bashobora kugwizwa n'inshuro zitatu ibitigiri bitangwa n'ayo mashirahamwe.